Mea hu pēhea te Māori ka oti katoa ana ngā whakataunga tiriti o Waitangi, koe rā te pakirehua I pakirehua tia atu ai, ki te marea o Waitākere I ngā pō, I te hui whakapūmau I ngā pakehi Māori.
Kei ngā miriona tāra te uarau tēnei kaupapa whakatū whare a Waikato Tainui. Ko ia tētahi o ngā tauira maha kua huake I ngā whakataunga tiriti. He oi ko te pāta I wānanga hia I tēnei hui. Ka pēhea rā tātou I muri ake I te whakataunga o ngā kreme tiriti katoa.
If we can join all of the tribal assets into one, have an economic powerhouse that will be bigger and greater than all the banks pūtia combined, we take that to the world, we will get our indigenous brothers and sisters alongside of us.
He tau haua June McCabe ki ngā mahi whakatau kreme. Engari e mātau ana ia ki ngā mahi whakangao muni.
60% of our asset base is export orientated. It is about feeding the world. And I say, why don't we go and buy Tegel chicken?
Ko ngaitahu tētahi atu o ngā iwi kua kaha ki te whakangao I ana muni ki roto I ngā momo umanga nui o te ao.
Paru te kaupāheneti. Ki ngā kamupene pai, āhua pera me te kamupene o ngā Pākehā o Amerika me ki te endowment funds nui. Pupuri tonu ki te rua te kau pai heneti, kia wiro wiro nei te whakaro ngā mea Māori.
Ko te kaupapa nui o te hui, ko te noho a te iwi Māori, a ngā tau I heke mai nei.
Kia whakaro, kā raru te Māori, kia maroke, kia pau aua pūtea?
Oh, kao. Koina tētahi o ngā mea I kite au I roto I ngā iwi I tēnei wā, ka tahaere rātou I tau āhuatanga.
Kua uru kē ngā iwi maha ki roto I te ao Pakihi no te mea kua tau kē a rātou kreme. He oi toko maha ngā iwi e tatari tonu ana ki waho.
If you're going to dance with the bear, you must be prepared to stop dancing when the bear wants to stop.
Koe rāpea te whakaronui. Kia tere rā ngā iwi ki te whakatau I a rātou kreme, e piki ake ai rātou ki runga I te waka umanga. He Gardner, Te Karere.